Ke tsedi le dinoka di tsale mawatle ga ke tshoge metsi fa tsologeletse fofase matlale ya modimo wa dikologa lefatshe ke a wa mare ke tlhoma jaaka katse ke kwadile testamente ya bofelo motsamai ba peka ba ipetola ditselo ba roga ka ba profeta ba ineelela moragonyana ka ba fetola dipeba jaanong bommotlana ba lebile mo go nna ko tsela go bokete tiro ya me e tona o bone bophirima ye pharame ka marago kgololesego ye ba buseditse ko morago Wanda if modimo o mototlo kana khosa no batswana love ke molina wanda gore ma community ba reng ga ba utlo kana ga ba bona ke se gang ka sa modimo Best the oldest bakodala ba tsweletse young brother them they make me work hard I just only made last the OC cause she moved on we both know le motlakase wo fela coupon I've never been a half step I everywhere you've been I've never been known ka go tepa I've never been known ka go kgetha most decisions I've made I know very well ya better but mpone me bileng working like a rally puta e ka re ke rutegile ka tepele ka puta ke dirile mokudu thamaga gara le gotla le bakwadi ba dikwalo dipotso ba dimpotsa I wonder if my mother wo mototlo kana cause I know my father loves ke molina wanda gore a re fa matlale botlo gore kana one day a ke thuntse moritso
bizolo no ke patile buka ditle tjula ditjete so ke tsaile duba ka fese tjuna masete no ke popile fresh to tswa cash to das pokoto fresh just that go pusha smokolo waka dikoloto waka go flopo so ha ba to kwala ena ba to tjuna fokolo bona sa kokoro gen suba wa so sbua ha ke so le sepe se ke spuile so tjuna o zan tjuna he wa bua bura wa muna muna wa bura ula mulo mokwa na shuka ka tjuna kutsa uto mangu mokwa Na kwamol, ha ke bona mike ke o kwamol. No gaz ya ka ya bela go tlole ke repa le maletinya na gwatena.
Ha ke sone se tsa ha se dilile tsa.